Amukela eka mishi 105 channel. Emayelena vhiki enkuri paradise kuvile na ta award ta Emmanuel Football Club ta nguva leyi nga hindza. Tani leswi Emmanuel hi ka kuma promotion kusuka eka SAB League ya ka ABC Motsepe League. The award atikatsa swilo swa kutala swinene, kambe exikarhi ka tona kuvile na ta award ta best goalkeeper, best defender, best midfield, top goal scorer, best goal of the season, players play of the season. Lui anga kota ku hlula eka award ya best goalkeeper kuvile Ali, ivi lui anga kota ku hlula eka best defender kuvile Peter, kambe lui anga kota ku wina ya best midfield kuvile Mushe, lui anga kota ku hlula eka top goal score or ronga usat bola ta kutala la akure na bo Rova na bo Gomez, kambe kuvile Chovi ranga kota ku huisa 18 goals, ivi lui anga kota ku hlula eka award ya goal of the season kuvile Uhuru, ivi lui anga kota ku hlula eka award ya players play of the season kuvile Mushe, lui ativikaka swinene Gian, a rhandziwa ku na hi vaseketeri a vulavurisaka na mitirho. Tanihileswi hi swi tivaka ku muzaberi wa xipano u Tshikani Nkondo, lui a nga na matimu na ku tiveka eka ligi leyikulu ya le South Africa, sweswi a ti endlela ku vito tanihi muzaberi a nga kota ku teka xipano xa Emmanuel kusuka eka SAB League ku ya ka ABC Motsepe League. Vatlangi va tsakile swinene hi ti-award leti, va vula na leswaku va kuma nhlohlotelo kusuka eka management, eka muzaberi, eka vaseketeri ni hinkwakonkwako. Va ti nyiketerile swinene eka season leyi taka ku teka xipano xi ya ka Athletic Champions League. Mi nga rivali ku ri hi ta va na Giyani Dabi laha ku nga ta hlangana Emmanuel Football Club na xipano xa Happy Boys. Mi nga rivali ku subscribe hi ta kuma swa ku tala swinene eka channel leyi.